ku bakenyezi Burundi muba mwiteguye kubakorera iki mu gihe kizaza
ubu ndi mu Bubiligi mbaza bakenyezi bo mu Bubiligi umbajije bo mu Burundi kandi ndi kuregucya nacyo zenda mugabo ndafisa kamona agira ntere leta y'u Burundi nk'umunyakinama kandi ava mu buraruko bw'igihugu ndashaka yuko leta itwubakira imiferege ndabisavye n'abategetsi uhereye no ku mukuru w'igihugu ari bikoga rusangi ari guhamagaza abartiste bose tubijemo kugira ngo imvura ni yasubira kugwa ntihagira abantu basubira gupfa kuko ariya merukayo abanyagihugu batinya imvura usunja kujya batinye ntambara imvura ifa kugwa ngo abandi bacaburira hejuru y'imyembe kuri ivyo turasavye turinginze nyakuwa mukuru w'igihugu dushobore acyore kutubakira imiferege itwara amazi mvuri guye ari ya mu buraruko n'ahandi bujumbura kuko igisagara cyacu tugifashe neza agaciro kazoduga igisagara cyacu tugifashe neza benshi bazotangura kuza barakigendera hijya no hino bavuga ukuntu cyifashe neza bacita rya zina rya kera Suisse d'Afrique